kamata ta banke na ta shike na zan ka ba wurin ta zan ka ba wurin ta
Hello. Yes, ma'am. Good evening. We are at the airport. Yes, Tinubu has just arrived. Yes, yes, he's just coming.